front.
Hey, listen up. We talked a little bit in our meeting last night, right? About how it's a new year, new team, right? Whatever happened in the past, whatever happens today is what matters. Okay? And in light of that, okay, and another representation of that, I got a little surprise for you guys, okay? New team, new year, new threads for this year.
Da 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 da